jun vachavira mirekudisa icha kungopinda panzvimbo nekuraiza wenzo watigadzira machuni vatondiziva votonditi taikuni ndirikufamba neseunstaira ngoma tinorova ndizvo dzamajaira hatilete urama tikuimira kana dzaibva muchaona topakura
Turn it up, turn it up, turn it up, bucket! Clear.